bayethe wena waphakathi lo phambi kwakho silo sikhulu umasiphula wakamamba lapha kaphunga lwandlo olukhulu emtini wengosi la kunemngani wemakhosi mfanyana lukhele umsa wamphini induna yemntwana enkosi andeleka sikhulu sakaphunga nakunene bengingaboni lokuthi litakugcina lifikile leli layini nalakimi manje sekungikhanzile-ke silo sikhulu ingonyama yemaswati nayikhomishini andunankulu isikhomishini sonke kwekuthi siyokulwa nebusweti mabili mhlambe ema-interventions umuntu lwandlo olukhulu langaba nawo kwelekelela wona emakhosi kwekuthi siyokulwa nebusweti even lemaswati mhlambe nge-tourism nange-decentralization of ema-services ahulumende silo sikhulu ngiphuma eshiselweni nje mangabe unakile lwandlo olukhulu esibayeni cishe ihafu yalesibaya beyibuya eshiselweni lesive lesingaka saseshiselweni silo sikhulu siphuma ngetingani nje ngako kuthanda emakhosi noma silekelela kangaka eveni silo sikhulu ema-services solo askas kwehlela eshiselweni sithe tikhalela-ke lwandlo olukhulu kwekuthi uma sitakulwa ne-poverty kakhulu kuyawufuna kwekuthi sigijime siye eshiselweni lalive liqhamuka ngakhona siye kuyonaka imigwaqo leya lela kunala bantu khona nasifuna kulwa ne-poverty silo sikhulu sitayimepha siyibuke ukuthi ikuphi kakhulu la inengi khona isemakhaya la kuhleti lesive sakho khona lala sihleti khona lesive sakho silo sikhulu kude emandi le agriculture lesikhuluma ngayo labaningi labayi-advocatelako but awukhanza ukuthi uhulumende kune-infrastructure leningi layifaka through rural water but emanti a-rural water silo sikhulu awasebenti ahleti uma kungaba nemithetho etakwenza ukuthi sale water corporation phela salasuka edolobheni naye sala aya emakhaya alandzelele sive sakho lesesigcwelele emakhaya lesesisukile embabani maswati lamaningi onke sekasukile emadolobheni aye kuba saturated emakhaya lo sekucethe nalendzawo yokulima nale yokuthuthukisa le emakhaya kulolu hlelo lwe-tourism ngigatheke ukuthi uma le live silo sikhulu liyawumakethwa kahle ethe ku-national level silimakethe lithanzekele ngesheya ngilenye i-instrument lenemandla ukuthi itawuletha umnotho lotawusita le live le emakhaya uma letinkundla tingaba naye wonke lo hulumende wonke lo hulumende abe khona le etinkundleni lamatiko abe broken down ayofika le kulabantu loko kutawusita le live lemaswati kwekuthi silo sikhulu lama services onke abe khona lenkundla ifake konke lakhathi siya advocate nje ukuthi lenkundla lensha lekufanele ibe khona sale yakhiwa lapha kaphunga silo sikhulu lenkundla leyo mhlambe sinelithemba lokuthi kutakwelekeleleka ukuthi bese kubona romgwaqo losuka la endansi emkhondo yoqhamukela endasi kalavundlamandi uma ngabe sekunale nkundla silo sikhulu sinelithemba leliphelele ukuthi uma tinkundla tiyawuba nalamahhovisi onke ahulumende intuthuko itawufika kuqala kubantu bayethe